siza abantu bephile abagulayo ngayonke indlela ngiba lapha same time besini
Nkosi makhosi egameni lokuphila
Sukho Nkosi egameni lokuphila
Angekho ona namandla engophethe
Wenzele ima isinyanya
ngizoqala uhlelo njalo ngolesithathu abantu abazobe beza bephethe u100 rand ngibabusise kodwa ngizobe umuntu uza namanzi akhe ngimbusise ngimnike ikhandlela ukuthi usuke Eastern Cape Cape Town Mpumalanga Limpopo KZN yonkana kodwa angikhiphi muthi wami ngolesithathu angikhiphi swasho sami angihloli futhi kwezinye insuku ngiyahlola ngenza umsebenzi ngendlela ejwayelekile kodwa njalo every Wednesday ngisebenza abantu ngibabusisa ngibathandazela uphethe u100 rand wakho namanzi akho ngiyakubusisa every Wednesday uphathe 100 rand ngokuthi kunabantu abakhala kakhulu ukuthi indumandumane isebenza kakhulu abantu abakhulu kakhulukazi abantu abangasebenzi nabantu abadala njengezingane encane othola ukuthi abazali bazobafisa ukuthi ngizoyibusisa khona abagulayo ngithi nje every Wednesday ngizonibusisa nibe nokuphila ngubusisela amanzi ngukuthandazela ugula uphume uphila nokuthi nawe ongathola umsebenzi noma uhlushwa umkhwenyana kodwa awunawo amandla wokuthi ubhadale indumandumane every Wednesday ngezela ukuthi ungathi usuqhamuka kulesine kulesihlanu kumgqibelo mawusuthi ubungazwanga every Wednesday kuphela ngiyanibusisa uza namanzi akho uze no 100 rand wakho uze ngizokubusisa awuthola umsebenzi ufuna impumelelo ufuna ukungena kwinsebenzo kwaNyandeni ufuna ukubona ukuthi ngempela kuyenzekani ndumandumane dumezizweni nyoka ehlazane mabona bulawe sondelani ku Dr Nyandeni abaningi ke bamaze ngo Dr Nyandeni sengu professor ngoba sengibusise abantu abaningi ngabusisa inyanga izangoma abafundisi baphumelela Professor Nyandeni ngithi every Wednesday philelani ngiyanibusisa nginika ulesithathu kuphela ezinye insuku ngisebenza ngenjwayelo kodwa angihloli anginiki isosho sami angonika umuthi wami uza namanzi akho ngubusise ngunika ikhandlela ukuze noma ufuna umsebenzi izinto zenzeke noma into zakho ivalekile kodwa izinto zakho zenzeke noma ekhaya kubheda kodwa manje awunawo amandla ngizokhola ukuthi ngubusise uyohambe uyosebenzisa ichibi lika Professor Nyandeni into zakho mase zenzeka mase ukhona ukubona ukuphila ngoba abanye bakholwa ngokubona woza eRichards Bay emzingazi ethuthukani every Wednesday mphinde futhi eGoli mangise goli every Wednesday uzongithola ngibusisa abantu ngo 100 rand inkosini busise nonke emakhaya nibe nokuphila okuphakade amen
siza ngoqondo bana ufule isikole uzojabula Kulo namanda kosana ngoku singabe ngiphanga ehe ngabe bangiphi inkoma ngisho ngoku manje ngabona efuna ukusisiza lo muntu ebekhala njani yakho ubuye bangibambe bekhala usakhala manje usakhala usakhala malume usakhala nami sethu ubanjwa umuntu ongathi bathi hayi hawa hey phamisa Permission. Wasa njani mbona wakho manje? Asibona manje sisiyacheka. Sesiyadlala. Khamisani. Khamisani.
Kulunkulu namandla, khosi samakhosi. Igama lokuphila bakhokho bomkhulu. Mbona manje, sifumbathe. Sifumbathe nqi, kubala nqi. Ubukwazi ukuzivala kanje iqala, awukhulume nje ngisho. Eh? Ubukwazi ukuzivala, bekwazi ukuzivala kanje. Nibonela mkhulu. Besivale kanje. Besingavale. Nangu manje sizivalile manje. Ubukwazi ukuzivala? Angishaya khona zokwenzela wena. Khona sengiphuse yona. Angakuphuza izinto, sazokuphuza izinto zami. Base ngenza ke imangalo. Uyangizwa? Sivule. Sivule isiqondiso sethu. Nas. Usibona?
Ngithanda ukunazisa ngegubhu zendumandumane. Ngezele ukuthi abantu beqonde bengaqolwa ngabantu ngegama lendumandumane uProfessor Nyandeni. Isigubhu sami asinabo umngosi. Isigubhu sami futhi sihambisana nedlozi. Khona ukuthi ufuna impumelelo, ufuna into zakho zenzeke. Ngiyakubusisa ngokwenzele isigubhu esizokhona ukuthi sikusize. Indumandumane ayenzi into eletha imali igcwale endlini. Vula ukuthi ngicacise. Anginawo futhi amagundwane alande imali. Kodwa into engiyenzayo, ngenza wena ukuthi uphumelele, ucebe ube nemali eningi. Kwashaba sekoleni bathi utshebe abasekoleni bathi utshebe ngisiwe ngutshebisa kahlahle ngukuphakamisa ukuthi into zakho zenzeke bakhona kabantu abazothi indumandumane ikwazi ukukhanda imali esheshayo cha angikwenzi lokho ngenzela ukuthi nje nikwazi kunjengoba usuke wenza iziko ushumisela imbuzi noma inkomo ngeke uvuke ekseni inkomo seyizele imbuzi seyizele kodwa yonke into ihamba ngesikhathi sakhona ukuthi makuphela unyaka na ubone ukuthi yazi into zami zenzakele indumandumane ngihleze ngisho ukuthi igubhu zayo ziyatholakala kodwa ngiqala ku 30 esigubhini kuze ku 60 kuze ku 100 250 uphondo lolo kube lese 1 million kuye njalo njalo osoma business abakhulu othola ukuthi into zaba isahambi kahle indumandumane iyakhandela isigubu makuthi futhi awufuni ukukhandela isigubu ngiyakwazi ukukhandela amanzi ashayo uza namanzi akho mase ngiwenza lamanzi ukuthi akhona ukuthi ashe ukuze into zakho ziye phambili indumandumane edume ezizweni ungeze umuntu akutshela ethi laba bantu bakuthi zo bathi sonke sifa ngamvunye bakhona abantu abazothi bazokhandela imali esheshayo ko Facebook bekhulume bethi kunemali ezongena esheshayo ayikho lonto leyo umuntu kumele akhande wena into zakho zenzeke nashe isigubu sendumandumane uyasikhulumisa njalo ngolesine ucela into zakho ukuthi mazenzeke mase kuphakama izinto empilweni yakho siyakhona nokuvikela umndeni sivikele nekhaya abakugadla noma thi ufuna izitha zifuna uzokushaya esisigubu siyakhona ukuthi sikuhlakazele izitha zakho zihlakazeke kunje ukuthi uma uba nemali and abantu bazokuzonda kumele isigubu kube yisona esizokhona ukuthi sikulwele kuzitha osukubhekana nazo ndumandumane edume ezizweni iy'nsebenzo zami-ke ziqala ngokuhlukana-ke ngokuhlukana kwakhona ukungibona kube yi-1000 base insebenzo yami iqala ku-2.5 kube ney'nsebenzo zika-7.5 nika-15 yilezi ngisuke ngakunika isigubhu lapho kodwa isigubhu ngiqala kukunika ku-30 mase kushiyana ngey'gubhu ukuthi isiphi lesi sigubhu engikunika sona samandla amandla akhona-ke awafani inkosi inibusise nonke emakhaya nibe nokuphila okuphakade ngithi nje uNkulunkulu makabe nani abangasebenzi into zabe ingenzeki mazenzeke egameni lokuphila
I'm going to go to the hospital.